Sanibonani bafowethu, angibingelele okhulumayo uvele konakele intokazi yaseMkhondo. Ngihlala khona la eMkhondo, ngokuzalwa ngiwaseSwatini eKhukutha. Ngihlala lapha i-3TV eMkhondo. Bafowethu, njengoba ngishutha le promo, inhloso yami ukunethulela i-album ka-2023 ezayo engizoyikhipha maduze. Isihloko sayo sithi Gwinya Lami. Bafowethu, ngiyacela kakhulu ningiphe i-support, angilutho ngaphandle kwenu. Izingoma zami bafowethu zizotholakala kuma digital platforms onke. Ukungeseka kwenu bafowethu kuyosho kukhulu kimi. Engizonasisa kona, ngizonasisa ukuthi iphuma nini epheji lami ka-Facebook. Ngingivele konakele nakhona. Ngivele konakele Mbali, nakuTikTok ngiyatholakala ngivele konakele @gmail.com. Bafowethu, ngibonge kakhulu kustudio sami IMG Record, Ingemba Media bafowethu. Hhayi, ngiyabonga kakhulu. Ngibonge bafowethu nako kubhuti umcasi lobeka ngishayela i-bass guitar. Ngibonge kakhulu bafowethu nako ubhuti we-keyboard uDr. Buthelezi. Ngibonge kakhulu bafowethu noDela Ufa, noPhiwa abangibambile intambo wafowethu. Ngibonge kakhulu kunjinela wami westudio. Ngibonge kubhuti Stokvela, unjinela westudio. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyabonga, ngiyasithoba kakhulu. Ngiyabonga shem, ngibonge kakhulu bangisizile, ngiyabonga, amen.